Hi guys, this is Theo Points of Nature. Please like, subscribe, and hit the bell icon so that they are alerted if we make a new upload. Yesterday I was in class, so there was this guy called Brian Matebula. He's a friend of mine, and shout out to him. This video is inspired by him. Say, the man, Evablaiku, Kasukrama Hetelel. Rama hetelela hetelela msaveni ku hi bibele va te hi ta fuka hinkwenu hi ta la msaveni hi fuka hinkwenu kahle kahle laya hi nga kona se dimani va a ku a ni ku ta fika laha xikomu xi nga ta hi dzaya xidyoho xa hina se laha hi nga ta va hi tshame kona ku ta va ku paketele mani switulu leswiya tende ra kona kumbe holeko yi ta va yi kurise ku fikisa ku hinku kuwi hi hoxa hina vanhu hinkwenu lava hi nga hanya na misaveni ku ya fika nkarhi wolowo ma twisisa no hi ta va a ni ri swani loo kuma ku ri hi tshama amon'wini so pe hi nge tshami mon'wini hi khahlele van'wani va kha va byeriwa swidyoho swa vona hi ku nkuma wun'wani a ri na swidyoho swin'wana swi teka vo ma 2 days ku swi laha hinkwaswo se ta tshama 2 days ikhi hisa hi dyambu kumbe ri ta va kha ri pela kumbe ta va kha ri xa a hi swi tivi se swi lava faka mihleketo ku siku ra ramakumu u ta ndlisa ku yi ku ta ndleka yini loko u ta pfuka na vakokwana vakokwani na vakokwana vakokwani hinkwenu ta hi pfukete maxaka hinkwayo ta hi pfuketerini se xivutiso ku hi ta ringana na la misaveni ya kona ma swiva ku ri misava lembe na lembe va kha yi pfala hi mati va kha yi pfala hi mati switsongoswitsongo mati ma makhe makhe ma tshunela maswo se ku ta paketela mani switulu leswiya tende kona ta ri lokulu sa ku fikisa kwini no ta teka nkarhi tanihi kwini ku ri ku jajiwa munhu wun'we se swi lami pfakhe mi hleketa sweswo ku siku ra makumu ku ta ndleka yini exi